Trafo memo akwa wado ba Emadek TV so. Na nenka ibo ayate. Ene se eye Sunyani West MP. Onukwe yansu ena eye Employment and Labor Relations Minister. Eye Owura Ignatius Baffour Awuah. Ena ene me kanase mi. Ono ena eye nanu meminde tre mwe ya gezboso mi. Nede etosu edu nai. Weti mi ekonya akonshebi. Ewo Dumasua ekwansu. Abra na ofri eye ya oko ewo odumase. Ya enonso ewo Sunyani West. Ofri odumase. Se ya okwa ye na onam Dumasua honom ena okonya sa enkwenhyei na wo mu anom wo honom sa enkwenhyei esiye etwe mu se eye na ne driver no eko speed anka opese okosan ka bia na edi nanim ne no ena ankoyi a otimi edika no kobo eti patrak bia na oba mu ema sa enkwenhyei esiye abra enkwenhyei no esiye no wo mu anom ejinejina honom bi ese abra enkwenhyei no esiye no eye MP Owura Ignatius Baffour Awuah efri ni kanim ebeto ofom tiama ne hu adwedwe kakra mu wapra entino enkai bochese wo mu edino akopie mu ewo Sunyani Regional Hospital eyabuno Regional Hospital ehonom ena MP oda oje ayarehwe na donhwe beye ensiamu achi a asana Sunyani West MP ebenya accident no na chese eye South Deni enso MP eye Roxen da fia megbe enso anya accident na wakoshia ne nkwanhia enso so avenye me road and so ewo voter region kwano so na jesare ho semu a nya e de free Sunyani West eno no eye Sunyani West MP eye Owura Ignatius Baffour Awuah eye meme nda etwa mu awia e na ofri eye odumase okwa eye bi wo ho ofri ho no e de nani etwa eye nsiatre kwanso a otimi okoshia ne nkwanhia ewo odumase ankwantempo no so a ne ye de no akopie mu ewo Bono Regional Hospital woje ayarehwe ntiga na fo ne Sunyani fo nyina yenhwe na yemompa ye ne fanta empire bo enta ye MP echi se debe ya ne ho ebeto no no so atimi aba enkwamu ebiem abusianfo ha ena mede enkai bo no nyina ebesi owa hina akosie champoma en Emadek TV.